ke igama lam ndingu akhona ndifuna ukuthi senze ke uhambiso manani i-distributive property ngesiNgesi, distributive property. Uyabona ke umzekelo mhlawumbi sithi sino A umphindaphinde ngo-B umphindaphinde ngo-C. Uzovele ke ngoku uphindaphinde u-A ngawo omabini la manani. Izawulingana ke le nto no-A umphindaphinde u-B umdibanise no-A umphindaphinde ngo-C. Ayizoba awuzovele uthi u-A umdibanise no-B uze uthi udibanise no-C. Masenze omnye umzekelo sithi sino 5 umphindaphinde ngo 3 umdibanise no 7. Uyabona ke ubuzawusebenzisa le nto ke ubuzawuthi u 5 ibe ngu 10. U 5 umphindaphinde ngo 10 ulingana ke no 50. Impendulo ke yethu erayithi leyo. Kodwa ngoku xa usowusebenzisa uhambiso lamanani loo nto isixelela ukuthi uzawuthi u 5 umphindaphinde ngo 3 ngu 15. Umdibanise ngoku no-7 ekugqibeleni ibe ngu-35. U-5 umphindaphinde ngu-7. Sathi u-15 umdibanise no-35 ke ngu-50. Yabona iimpendulo zethu ziyafana. Yabo uba ubuvele wathi ke ngoku u-5 umphindaphinde ngo-3 buzawufumana u-15 ogqiba kwakho uthi dibanisa 7 biza kufumana impendulo erongo. Kodwa xa ulandele ke ngoku uhambiso lamanani loo nto ikunceda ukuthi ufumane impendulo erayithi. Masenze ke ngoku ezinye. Sawuthi ke ngoku sino-1 ongaphezulu ka-2 umphindaphinde ngo-x uthabathe u-y uthabathe u-4. Ngoku ke ngoku sifuna ukuthi siphindaphinde u-1 over 2 sithi 1x uthabathe u-1 ongaphezulu ka-2 y uthabathe u-4 sibe sigqibile. Senze ke ngoku u-c. Sawuthi ku-c sino-6 umdibanise ngo-x uthabathe u-5 umdibanise no-7. Yabona ke apha akukho ukuhambisa manani, sizovele sisuse nje izibiyeli zethu. Sithi u-6 umdibanise no-x uthabathe u-negative 5 udibanise no-7. Okanye ungathi u-6 umdibanise no-x ngu-2 wethu ke lingoba u-negative 5 ufana no-7 uthabathe u-5. Size ke ngoku sisheke no u-6 umdibanise ke ngoku no-2 sifumane u-8x. Masenze u-e ke ngoku sithi sino-4 umphindaphinde ngo-m umdibanise no-7 uthabathe u-6 umphindaphinde ngo-4 uthabathe u-m. Masithi u-4 umphindaphinde ngo-m ngu-4m umdibanise no-4 umphindaphinde ngo-7 ngu-28 uthabathe ke ngoku u-6. Singayenza ke ngeendlela ezimbini. Okay, masenze ngale ndlela sithi uthabathe u-6 umphindaphinde ngo-4 ngu-24 u-6 umphindaphinde ngo-negative m ngu--6m. Uqaphele ke uba ngendivele ndathi u-6 umphindaphinde njalo njalo. Ile nto ke izasinika u-4m umdibanise no-28 uhambise ke ngoku lo negative sibe no-negative 1 umphindaphinde ngo-24 ku-minus 24 u-negative 1 umphindaphinde ngo-6m ngu-plus 6m. Udibanise ke ngoku u-4 umphindaphinde ngo-6m ku-10m sidibanisa ke o-m uze udibanise ke ngoku u-28 no-minus 24 loo nto ilingana ke no-plus 4. Size ke ngoku elandelayo sidlule kuthiwa yenza ke ngoku uhambiso lamanani ukwenza lula ezi zibalo. Eyokuqala ke ithi u-8x umdibaniso no-12 ongaphezu kuka-4. Isizathu ke sohamba thi masenze uhambiso lamanani kukuthi masivele sisahlule yonke le nto ngo-4. Yonke le nto ngo-4 funeke ngoku wahlule inani ngalinye ngalo 4 lona iyafana ke no 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 1 ongaphezu ka 4 umphinda phinde ngo 8x umdibanise no 12 izinto ziyafana ke uyafana nokuthi uphinda phinda ezi ngo 4 uba sithi ke sawuthi 8x ongaphezu kuka 4 umdibanise no 12 ongaphezu kuka 4 endaweni yovele udibanise amaqhezu wakho sithi u8 umahluleke ngo4 sawufumana u2x umdibanise no3 u12 umahlule ngo4 ngo3 kanti ungayenza ngalento usithi u14 sawufumana ke u2x umdibanise ke no no 14 ongaphezu kwa12 yabo sifumana impendulo efanayo siqale ngokuthi 14 umahlule ngo8 okanye u8 umahlule ngo14 sidlule siye kusike ngoku sino 11x umdibanise no 12 ongaphezu kuka 2 nalapha ke yafana nokuthi singathi u 11 umahlule ngo 2 11x umahlule ngo 2 sidlule sithi u 12 ongaphezu kuka 2 umdibanise no 6 masenze ke enye u ike sino negative 6 z uthabathe uthu ongaphezu kuka 3 indlela e1 ke esingayenza iyafana ilingana ke no negative 1 ongaphezu kuka 3 umphinda phine ngo 6 z uthabathe uthu ezinto ke ziyafana ziyalingana ngu negative 1 ongaphezu kuka 3 umphinda phinde ngo 6z uthabathe uthu uvele uhambise ke ngoku u negative 1/3 umphinda phinde ngo 6z lonto ke iza kuba ngu minus 2z sithi u negative 1/3 umphinda phinde ngo negative 2 ziyahlabana sithi dibanisa u 2 ongaphezu kuka 3 sibe siqabile.